Ka te hae te iwi, hei tā tētahi o ngā premier o mua o te rōpū reipa, me mātua whakaūtoka i te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o te motu. Hei tā te rangahaua Eruera Rerekura, he ki ana a tā Geoffrey Palmer, me noho te tiriti, hei pou o te tāhūhū ture o te motu. Hioi, hei te wā, ka tuhi atau a tāhūhū ture rā, me noho te tiriti, hei pou.
E whakarau i kāna ki te papa i wai tō ua e te pūrongo tuāpapa o te motu, e pūrongo kua roa e tau to e to e tiana. Ei tā tēnei prīmia o mua, kua tai ki te wā, ki te wānanga, me e mea ai rānei, ka whakautoka ia ki ngā ture o te motu.
It is really unthinkable that we have a constitution that doesn't put the treaty in it. But on the other hand, if we do that, we have to know with more particularity what it means in contemporary conditions.
A aitana me mō i o te maria, whai muri i te ainatanga o te tiriti i aro koreia e te kāwanatanga ki āia.
Māori had rights, they still have, under the doctrine of Aboriginal title. But these things are so difficult and obscure that they need to have the light shone on them so contemporary New Zealanders understand that fundamental injustice was done to Māori by the settler governments.
E mō i o tiana a Don Brash, mō tōna whakamārama tau toe toe e pāna ki te tiriti. Ei tāna e whakātu ana te tiriti i tuku atu ngā rangatira Māori tō rātou tino rangatiratanga ki te Queeni.
Article 1 involved chiefs ceding sovereignty to the Queen.
I oi i ai ki te tiriti i roto i te reo Māori i tuku atu aua rangatira tō rātou kāwanatanga e ara i tō rātou tino rangatiratanga. Ei tā Geoffrey nā te tiriti i tika ai.
It gave legitimacy to the rule of British when they came here in 1840. They were not prepared to take any governing role in New Zealand unless they secured the agreement of Māori chiefs. And that's a really important and very unusual thing.
We have the rights for all citizens, including Māori, and that equality. Those are the principles of Te Tiriti. I talked about that last year when I was here, yes, I was asked an on-the-spot question. But look, that for me doesn't necessarily prove the point around education because I am schooled in the treaty.
Ko te pātai nui ināianei. Ai rānei, ka whakautoka Te Tiriti i roto i ngā ture, a tōna wāpea mō i o ai. Eruera Rerekura, te karere.